namba 11 Munezero Betty, karibu sana. Numero 11
Aye.
Hey.
Ngapi wanje ndaze kuri kumwe nanje mu bibazo byose ngenda cyango ye uko byaba kose ntuzigera nde kurayiga no mu mwanga w'igitutu cy'urupfu warambwiye uti mamagara ndakwitaba nubikomeye tubana nanje
Thank you. Wundi next.
Sinyoge na ntavuze jewe. Kuganje afa passé waririmbye jiriri rock tank. Jean urabona abidi kuje navuze ibintu bya Brenda Fassie niki.
God
anointed. Cette fois-ci naza ko wakoreye kuri beat.
Igubarire
guhereza iriya ntuze ya Octavio hejuru. Ariko je voulais que duhura muri demi muri final.
Ngenda nante.
Chaka biri hari mwakuntu kubgoba se twa ni mudi. Mudi Jean Raybon.
Ipawa ibiri bukwaya.
Sino
Ipawa niri bukwaya.
Ari nandi wandavuga.
Yeah.
Ndavuga. So ibikurikira yabivuze ubwa mbere ko wabaye bien en transe kuno tanguye muri voix byari bien aho kantu ko kuduga Jean sino biduze c'est moi nubwo atakuretse ngo heraheze sinari bwumve message bien ngo numvirize écrit parole ko nazo zira konta muri competition ariko bonne chance hope ko tuzohura the next
Bertie, uri nibaneza dina yabivuze ofisiyonalo kenzita cya. We maybe peut-être bugya umuririmbyi umumviriza iyo atambwe kuririmba. Mugaboje j'ai mis des points ici.
Merci. Je amana te yanjye ra afise naho umva yuko mengo atariho.
Yitwa Ntwanayo Cheribin numero 12. Numero 12. Numero 12, you are welcome.
Yitwa
Cheribin.
OK.
Papi cher.
Ni numero zingahe bit?
Numero 5.
OK, go ahead.
Cheribin.
Daniel on the beat.
Papi cher. Oh na 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 na. Hello cher. Kumbona wipo weye ufisa marira kumatama Meni kagahungu kama kagutera maganya Nari nararindiri yeko kwemera narabuze Erego umutima ukunda birangira keshu babaye Iyo ugenda zunza zunza Iyo ugenda twenga twenga I lose my mind, I lose control, nizabe Iyo ugenda zunza zunza Iyo ugenda twenga twenga I lose my mind, I lose control, nizabe None yemerera ndakwibagize bimwe byose mwayaga Hama nkwibutse iby'agaciro twavuganye Forget him, forget him Forget him, mu rukundo rwacu rusagarare Forget him, forget him, forget him, mu rukundo rwacu rusagarare Mukobwa mwiza keye n'ukuri reka gushavura Mu rukundo na mikino n'ukuri bisaba kwikomeza You must conscious yourself ugakunda ugukunda umutima I'm ready to give you all you need my girl kuko iyo ugenda uzunza zunza iyo ugenda utwenga twenga I lose my mind I lose control miza we iyo ugenda uzunza zunza iyo ugenda utwenga twenga I lose my mind, I lose control, miza we None temerera, da kwiba gize bimwe byose mwayaga Hama nkwibutse ibya gaciro twavuganye Forget him
Wandika neza cyane Ne wanditse indirimbo
Ego
Bo, wambaye neza tu
Ah merci.
Naho Fabilov yavuze ibintu bya ma t-shirt ya ma equipe. Mugabo ni bon numvise texte yawe c'est bon.
Forget him.
Yes nakano keza cyane kandi na texte yawe imeze neza.
Merci bon.
Et na mouvement mugabo uzo kwameliorer kandi gato. Yes peut-être kubera iyo ni stand itabuja mugabo. Uronsa mahigwe kujya muri final bagwaye micro iri mpe immobile ko donc uzogira ama mouvement bizo gufasha cyane
merci
bonne chance
merci beaucoup
je nakire numva nakwifuriza tara mahigwe masa kubera ko just bon twe turakunda kuvuga donc iri kuraririmba ivyo ufise koresha bijyanye no ufise mugabo ikoreshe neza